straight to the boom boom. You read about the Varaseka. Boss. For them it doesn't. Hello, hello, Nirak. Ndaram Kitra Kunzi by X-TV. Pole, Pole had titre ya Pole Ringo Isiguru Zivi. Hario, Horo, Horo, na pardon. Kuwera umukobwa nari ko nashaka ko ntwara buhoro buhoro ni namubabaza samba bari icyumvirano cavuye ni histoire ni histoire no inanditse y'umuhungu yahindutse kubera abandi bantu kubera entourage yiwe hama acatangura kugenda mu bintu bitari byo so yari yaraborewe. Yeah, ni bintu bibera mu mutwe w'umuntu yaburewe indirimbo yose yagaze kaboreko inzoga sizo birya bintu sivyo ibintu byose mwabonye muri clip sivyo sivyiza ni mubisubiremo ubutumwa burimo nyene nuko kwishinga abakobwa sivyiza kunywa ibiyayura mutwe sivyiza ya peu importe ico gushikira mu buzima bwawe si decision nziza vraiment ibi bintu sivyo ibi bintu. Ama vagos, you already know. Genza buhoro muko, maheranda ya fise mula zirimo. I'm full of energy, you can't kill me, no. Fise energy nyishu nshua kuhunyi chanao na vorewe. Ingo kuchigwa we give you more, ichigwa ni gitanda. Ama vagos, you already know. Pole. Pole 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 vum vum pole 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 ah vum vum pole buhoro 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 yeah na nanzizi mfata nka criminal ingene mpa bikamucanga. Yes, I'm a fighter not a loser uzogukora ko tuzohuza shinze nk'igiti cy'umurava umushatsi ku mutwe umeze nk'imbanda ati girl uri umwana nanje ndo musaza. Don't worry, I'm gonna do it. Pole, 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 pole. Boom, boom, baby. Shinze, umva shinze. Debu, debu. Igiti cy'umurava, igiti ni igiti cy'umurava. N'ubuzi kirundi. Shinze, igiti cy'umurava. Umushatsi, afite umushatsi woroshye cyane. Girl, uri umwana, nanje ndi umusaza. Don't worry, I'm gonna do it. Pole, pole. Ibyo biratawuritse. Amfata nk'umuntu mubi, amfata nk'umuntu amushakira inabi kubera abona yuko mborewe. Orkeje, tout ce que je veux, c'est kwihofula. Yes, I'm a fighter, not a loser. So, ibyo namwemereye byose ko tuzakora uno munsi, I'm gonna do it. Kubera ndi umu fighter. You already know. Ndakomeye, ndahagaze, ndi debu. Sindi ko ndatembagara. Nabwiye ko ide iri mu kaboregwe so ni kujya kuntu uba waborewe ukagwa ugwa so nugira ikibazo ndaguholdinga the whole night cause ndakomeye sinyiganga. When you attack me na go defender I like the way you take a gun like a soldier iyo nkugambye pull up on me I know you wanna jump on me dengri come right and do your things pole. Je te sens bien. When you attack me, I go defender. Iyo nyatatse sini defender. Ndaduza ibiganza ati hejuru. I like the way you take a gun like a soldier. Iyo nkugambye pull up on me. Iyo nkubwiye pull up on me. Nkugambye n'ikiganda. Iyo nkugambye pull up on me. Iyo nkubwiye simbirako. I know you wanna jump on me. Simbirako hejuru. Ndazi kushaka kunsimbirako. So come right and do your things. Ingo rero ukora ibyo wawe. Ukora ibyo uzi gukora neza. Pole, pole, pole. Je te sens bien. Gyal jendo mwami, fata hose goze. Gimme, 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 that script. kuko drink and sa hose ndumwami treatinga neza mfata neza ikintu nari niteze nuko sinari nzi uko abantu bakunze ibi bintu aba bantu sibo l'idée sinari nzi ko abarundi bazoyikunda so byarangiye cause kumera zindirimbo ndavuga no c'est pas ça ivyo navuze vyose niyarije karakabore so nashaka ndabasabe mu following kuri Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, everywhere ni Rock Official. Yeah. No kuri X-TV.